woba samadwen bia o twa de no o ye pia roba o ye wifo ye kromfo ipa bia ni wasase we so te mi kitama ka tu ya de bro bia sane nyuma te ye wadwuma ene san mfa wore en she oni pa da sane mu ti asempa ni tie ye aduenu wotwe ni she ma edu enkron wase monkonkoy amanaman nyina meme Christ madanzifo wanka se yankona yankoy ensenchire ni so ya san xia bi mo amunu ya ba kopɛ mo nana mo de xia nya me akwa yohani na ya san xia ya hwɛ kristo ma ye na ya ben aben ankasa aben ntino kan Matthew chapter 24 verse number 1 ase bra na woni asuafo no ete hɔ no o mbisa ne se owura yesu sɛ na da wo bɛba na de ne bɛyɛ wo ma ye no ehu sɛnkyerɛ no ana awie ye bra no de ne bɛ mehu sɛ ewurade wo ba ɔse mo hwɛ sɛ wori nya obo a ye obo so a wori nwunu gufom se eme ensem o ka kire suafo ni ebi agbam esisi anase esi ye ene me koso o wiase na no de godofo se bre adui aye bre sese oni pade sese na adu fira barabo bi ese ense emfata ho yenhwe video yi ne yenhwe se se ne wirade kai na agbam anase emaye wani so ade o se oman be sori wo man so na ahinie so asori wo ahinie so na mo beti okon ni akosem mama mama koma entutu efiri se etwase we nyina den eba na wani awokon yawo efiti ase ai so oba okwa wo no awon nya ni enduru ye na mu musa awon duro afi no beti pesa nkasa eni ma ye hu de ye nketo akra enya hu hwe ya hwe next video di ye hwe asase wo so kru bi ni esi so oman nga na de wa hoto ye woni ma bi esese Yankopon dear Firinema Bimu, and can you see it in me boy a better yin and getting for gratis? Now, so my gun, I never knew I could see it. And gentlemen, is here. Thank you. di yi hwe Liberia to kwake si si ye we nyina ya twero ho asem ato dada Luke chapter 17 verse number 1 osina se edane se den ra sinti dua ne de beba nanso wo e na mo so e beba ne bie ene hwe oba ne woba eda bema ni bema nso eda wo ka Proverbs chapter 30 verse number 19 osina owo ne kwan da botan so e hye kwan da po so okwa de kwan de wiem na brantie mo kwan da oba ho ene hwe ene me koso onye opo kraman po sedi kraman po onye dwamfo no onko fa ne yonko bema eso ne hwe ne koso wo ya mawura ne kon sho ka fa ho ne ayabam tama ne Judas enu tite de die no osi ya tro se ene ma wi ne bu esi esi obi yi mema ne so hwe yie na wo anfa wo so afi ye de na Judas e ko fa ho so ne baaye odofo mabani na ho kwanje ho adwuma me na wanye asendua no hotamfo da Christ asem wo kan ne se eno me nka ne me Christ me yesinti dua ma no bo moden se obetima ye kwanje ho adwuma Ezekiel chapter 33 osema ye obemfo ama Israel fie se bo oman ne kokko nti so bi di boni bi na wo wan kai amon ne kokko osi ne mugya no wo wo nsam e na me bi so ori ye wo ko na mumuye mu nanso wo obemfo no me di wasi wo so bo oman ne kokko so se enipa eni nyankopɔ mekɔ kɔtena yɛhwɛ sɛ ne wurade wɔ ba ne mban na tie ɔsɛ ewia bɛduru sum na di firi mu na ɔwia bre nhye na biem na nsɔm abɛtete afiri suru agu fam yɛhwɛ Christ sɛ ne wɔ ba ewia sɛ mban na ɛbɛyɛ yɛntwa yɛn ho mmra
വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരും.
Sachara ho kwan timenye sika ekotue sika ekohwebo bitch timitue sika ko nanso nyame nyu sika adenti sakra enti Revelation chapter 20 verse number 15 osen ye wan hu ni din wo enkwa omani mu no wɔbɛto no atwene wɔgya tade anim nti sɛ apoo na wobɔ kɔnkɔnsa na wodie adwaman na wobɔ adeɛ nsɛm fata ɛna wode woyɛ wɔ kristosom deɛ a ɛneɛ wɔ nipa hunu sɛ mmerɛ bi da hɔ ma awie no so ɛba san krofuo we nyina no ahasei ene wo chefa
vyabijaraniyaya oru stree രോഗികളെ അവഗണിച്ച് സമൂഹത്തെ കൊള്ളയടിച്ച് ധനമോഹിയായ ഒരു ഡോക്ടർ. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വിഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവങ്ങളായി ആരാധിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരുവൻ. ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെല്ലാം പുഴുക്കൾ ചാകാത്തതും അഗ്നി ശമിക്കാത്തതുമായ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും.
Will be in the valley of Megiddo, where this much published battle of Armageddon will take place between Jesus Christ and the 10 Arab kings and their armies, which they have assembled together and are advancing toward Israel to destroy the last remnant of the Jewish people. Revelation 19:12 describes Jesus saying his eyes were like a flame of fire. Revelation 19:15 says out of his mouth came a sharp sword with which he will defeat the nations. He will rule over them with a rod of iron. The sword from his mouth will utterly destroy these Arab armies by a burning fire. Ezekiel 39:6 says, I will start a fire in the land of Magog and along all the sea coasts where people live undisturbed, and everyone will know that I am the Lord. I will make sure that my people Israel know my holy name, and I will not let my name be disgraced anymore. Then the nations will know that I, the Lord, am the holy God of Israel. Revelation 20:1. Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key of the abyss.